anything that you need to wear. Safo ni ba yeye damu tu. Pacha pacha darapani. Apa anything karpe popo. Achi ni damu ya. Kwa ajili ya safo. Ikatimu akuma.
Banda maruka.
Shabu Baba Sanu Mwachiji Anana Anana
Thank you.
akankukiya shafe na mutu kasara
Yeah.